trosi emva koba izinto zingahambanga kakuhle ehlukene naye unyangele mihla kukho ingxaki phakathi kwakhe kwakunye naye ewe bande kwethu khumbula emva koba ephume phandle upetrosi ekukhaleni kwenkuku inyembezi ziphalala akazanga phinda buye ewe bande kwethu yabakho into ethi engqondweni yakhe amandla okwamelana nokholo akunakuba nawo ewe bande kwethu kunjalo kakade sonke asinakuba nawo singuyamanga kuwe kuba nokholo olo kakade ulizuza kuba uyame kuye onamandla onke upetrose umkeke ezibetha ngokwakhe ngelithi sele uyesu endixelele okokuba ndizamncatha ngokwam suka ndingakhange ndiqonde kwenzeka njengoko ebethilo awu bande kwethu yonke le nto elunyukisiwe upetros kodwa akazange abe nawo amandla okomelana noko uYesu athe wena ubuthathaka Petrose lumka ukuzigwagwisa kakhulu endleleni ngoba ungumntu ewe bande kwethu wehlukene naye kunjalo suka le ndoda yakuhlala ecaleni kolwandle isithi ngoku mandibuyele apho bendikhona kuba elami themba liwile aliwanga nje kodwa nobuthathaka bam ebendicinga ebendikuthembisile nyangele mihla ngelithi ndakufaphufa khona ewe bande kwethu ubuthathaka bam busuke bandiphoxa phambi kwakhe unyangele mihla ewe bande kwethu kunjalo sele ngoku ecinga indlela ewe zokuphila ubomi ngaphandle koYesu kuba umncathile akanelanga nje ukumncatha kodwa wasuka uPetrose wancatha kunye naye kodwa uYesu ngamandla akhe uyabuya mphulaphuli wasuka wabuya wayekumkhangela upetrosi ufika le ndoda imi ecaleni kolwandle ilibele isithi ngoku ndiqala ubomi obutsha ngobo obo bomi ebendicinga uba bubo busuke baphela ewe kunjalo upetrosi wamhlangula uyesu akanela nje ukumhlangula ewe wamthuthuzela ngelithi ungumntu Simon kayona uyandithandana ewe bantu kwethu emva koko wambetha emagxeni ngentetho ntuthuzelo yaphila le ndoda ewe bantu kwethu kodwa msinyane nje emva kokuphila kwayo nokuqiniseko bangoku ubulungisa nobudlelwane bam noYesu buphinde babuya ngohlobo obubungako ewe bantu kwethu kunjalo nantsi ingozi yokulibala impazamo zakho nezayizolo wakuhlangana nezabanye impazamo ulangazelele ukuziphakamisa ngengathi wena awunampazamo ewe bantu kwethu kuthe kusenjalo kwavela indoda isiza ngemva ingathi nayo ibithanda ukuncokola nonyangele mihla yamkhubekisa upetros lento yiva nangumbuzo ewuhlaba kuYesu esithi uyayibona nale ndoda iza emveni kwethu ingaba yona iza kuba yintonina awu bantu kwethu kanye uYesu wasuka kuye upetros esithi petros yeke le ndoda khangela ezakho izinto ngoba nawe unezinto ebekufanele ukokuba uyazikhangela Petros yeke le ndoda khona uba ndithe kuwe ngale ndoda ndikunika ubomi bayo ba ayinakuze ibubone ukufa loo nto inanto yakwenza nantoni na Khangela iya kwimeko wena Petros landela mna yaye xa undilandela ndilandele ngezakho inyawo ungakhathazeki ngezabanye bendilandela nabo ewe bantu kwethu uYesu wamzama ukumthoboza uPetros ekhangela indlela yokumncothula ekuzikhathazeni ngemeko zabanye abantu enezakhe naye mphulaphuli ingozi ke le nathi kumaxesha amaninzi esuka isihlasele ngebhaqo into yokuzibona sele uxakekile entliziyweni yakho xa ukhangela uPawulu uba eyona nto ininzi ekuxakekisayo yinto ebekufanele okokuba ayinantakwenza nawe le nto kodwa ngenxa yoba wena uthandile nje ukuzixakekisa mphulaphuli ngoba ubusuku banamhlanje nasi isilumkiso phakathi kwezinto ezikuxakekisayo ingaba ezi zinto zinento ukwenza nawe na zonke na awu Yesu wathi kuwe Petros inanto akwenza nantoni nawe le nto lo mntu uyazihambela kunjalo nje uze kum ezokubuza impilo inanto akwenza nantoni nawe le nto kutheni Petros utshayela inkunkuma uyisondeza kuwe engafuni wena nje mphulaphuli zininzi izinto ezisixakekisayo ezingqondweni nasezintliziyweni zethu ubuninzi bezo zinto azinanda kwenza nathi mphulaphuli zininzi izinto ezisilalisa ngenyembezi imini nobusuku ubuninzi bezi zinto azinanda kwenza nathi mphulaphuli nangu umbuzo ngoba ubusuku banamhlanje ingaba phakathi kwezinto othetha ngazo ezikuxakekisayo ingaba azikhona izinto ezingakufuniyo kwezo zinto uyakwazi na unaso isakhono sokuncothula izinto ezikufunayo phakathi kwezinto ezingakufuniyo awumphulaphule uninzi lwethu sizibhijele ngengxaki ezininzi ebezingasifuni le nto ikubhijeleyo ibingenanto akwenza nawe hlukana nento engahlangani nawe Petros le nto inanto akwenza nantoni nawe noba bendithe lo mfo ubomi bakhe akazukuhlangana nokufa ubungena ndawuni kule ngxaki Petros mphulaphuli ngoba ubusuku banamhlanje nangu umyalezo esiwuzisa kuwe uyakwazina ukohlula phakathi kwezinto esibalulekileyo ebobini bakho nezinto ezingabalulekanga ukuze wazi okokuba mawuqale ngeziphina ukuzihlupha wena mphulaphuli.